Ariko muranjaniranye iki?
Oya ni tukujaniranye. Ufite twe dukeneye cyane gose. Muri tugiye tumuranke kwanza. Byatugoye. Muri Isaac TV hari umukozi aherutse kuvamo. Umwe ababizi barabizi batabizi nabo. Tamamye. Umukozi aherutse kuva muri Isaac TV cyambere wavyakiriye gute? En plus yagera avuga n'amajambo menshi kuri ibintu nyene byo kugucafuza sinzi wavyakiriye gute?
Abantu barabibona of course kandi ntacyo bamwe birababaza kandi manze kuronka kamuka abantu benshi bambwiye ati Isaac vraiment nazi santa ndakubwira je ndabizi yuko ari abantu kandi vraiment je suis désolé ndabivuge hari abantu vraiment bakunda Isaac TV rero badukunda rero bankunda bankunda cyane 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 ku rugero yaho babonye umuntu ariko aramvuga nabi cyangwa babonye umuntu ariko aragerageza kuncafuza baba barabashavura ku rugero ntogira icyo mvuze urumva ku rugero udasa sindamenya jewe ico bariko baranziza sindamenya ico nagize umuntu ariko arancafuza n'ubu nabuze ikintu ariko aranziza hari jambo yigeze kumbwira ndavyibuka twitwaraga bivuze ngo niwavuga nzovuga umva ashaka twishuranye ntawe nta mwaje mfise yo kwishurana n'abantu
kandi hari abaye menshi abantu benshi baravuga ati Isaac ufite rero abantu bibaza kwereka ukuntu uri mu gacerere bibaze kuri kubya agenda aravuga ari byo bagiye bavuga ati Isaac nitwe tuzi ukuntu yavuye muri Bujahit je sinzi cyo gituma avuye muri Bujahit ati ukuntu yari abayeho muri Bujahit nitwe tuzi ko nawe ariko yafata ngo abakozi biwe nica kintu wabwira je nko kubahumuriza basi
reka je ngire cyo mvuze kuri iki gato guhumuriza abafana ba Isaac TV so nukuri twe twiteze yuko Isaac ameze uko n'ingorane yagiye aracamwa aho yagiye arakorera nawe ariko abigirira abandi nukuri reka nsubiremo nukuri nta muntu wa mbere ndagisubiye ikintu ndakivuze neza kubanzi cyangwa kubakurikirana histoire yanjye kuri social media baranzi nta muntu wa mbere ashigikira abantu abagenzi biwe nkanje nta muntu wa mbere ahari ako je ndibaza bose sinza abandi barahari ariko ndibaza ko je shobora ko ndi mu bambere bakunda bakozi babo cyane kuruta uko nikunda jewe so kuvuga ati nibari bazi ko je nokorera ivyo bankoreye hari yakono bikorera abandi n'ukuri jewe icankwe muri Bujahit reka ndakivuze kandi no muzika kandi namanda kivuga sinza abantu babizi barabizi icankwe muri Bujahit navuye muri Bujahit kubera yuko nakorera ariko kandi bacho barambira cyanduguru nari mfise channel yanje ya YouTube deja ndi muri Bujahit cyandababwira ati jewe ngira ntezi imbere channel yanje ariko ndiko ndakorera muri Bujahit bisigura ndakora iganiro muri Bujahit kawaida kujya nyene ariko Isaac TV ndiko ndashira kwa ma voix off like ibiganiro tu byo kuvuga ntaboneka maso kuri Bujahit ndiko ndaboneka abankuri bankoresha hari bacho barambira ati no Isaac vraiment turabitahura ariko tubebwe nitwo kwemerera yuko ujua cheno zibiri nitwo kwemerera yuko uri kutukinira Isaac TV hariya amawewe ucubandanya ngaha muri Bujahit so ikintu cyo kintu twapfura in short kandi sinavuze nabi sinatukanye sinagize ikintu kintu cyari clear ikibazo kigarutse rero ku mukozi ariko kuva muri Isaac TV yaraje arambira ati ngira nkore cheno yanje uraje urera haragize ko ngira nkore cheno yanje ndakuze urengira nkore vyi wanje nuko ndasabye supporting Isaac aramwanki kandi reka ndakivuge nga umukozi wa Isaac TV wari we wese kuko Isaac TV saga show yemwe mu bitahure saga show ngo like umuntu ategeza gukora no mwese arafite droit yo gukora ibyo ashatse ariko umukozi wa Isaac TV wari wese aba delice aba santa aba rinde avuga ati jewe ngira nje gukora vyi wanje kuko na contrat urashimara bisigura neza umuntu wese ashaka kujya gukora ibyo wiwe aremerewe na Isaac TV mushigikira tu twarashigikiye ba Mutama Gerard official ba CC turabashigikiye abantu bose barabazi cyane zaba zirakurikirana kubera Isaac TV turashigikiye abantu batandukanye bagiye barakora bitandukanye twagiye turashikirana twese nk'ugwaruka none twashigikiye AC TV twashigikiye ba Minushi twashigikiye bandi twese mu cyangwa tugira dushigikirana hari abanshigikiye balandre promoter twashigikirana ba gasore bose in short none aba bose twarashigikiranye turaniko gushigikira abadukore abo twakoresheje abo twakoranye ntigikunda so kumuntu aciye ubwenga cabibona cyavuga ati antuka hariho quelque chose kitageze kitameze neza
nacengira gukoza vuze ati je muri Bujahit iti banyankiye ko nkorayo nduza cheno yacu donc ubu unyi ndavuze ati ndazanye cheno ndayiduze nanje nkorera iwawe wabyeme
je suis d'accord Santa TV ko yobaho Isaac TV partage ndacheme imbere y'abantu babibona Delicia, nibari Delicia Steve, nibari akandi kazina okwita Aaron no sinzi, nibari DTV kugira kaka de nyene ngo de cenda muhana ide ndagoye zina. So peu importe ko biri kose, nibari DTV, nibari STV like Santa TV, uko biri kose jewe je suis d'accord kuba shigikira bakore 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 baduge ba fresh camera is active se camera zinga zibiri usha camera uzo zutora ukora ka imiso kiba ushire kure kuri Santa TV ariko gusa kuri is active ntukubure tugume tukubona kimya kimya ndaza abafana ba is active bazogenda kugushigikira hari abazo bagushigire nino byose bigende neza
is active oh.
Hello ladies and gentlemen, muraho murakomeye umeze neza ko mibona kuri micro ni Chanice Delicia agenda aho ndakomeye umeze neza nyuma ya kamera ni Akim Junior no musire nko mibona inu yashishe cyane gose
ndikumwe akari wunda hawe ndago merci beaucoup
nawe ntabwaheze kwivuga rika sindabaramutse abantu turi kumwe ndakurukije
ni sawa Delicia ariko munanjanira nyiki
Uyeni tukujanira nje ofisi twa dukeneye cyane gose santu tereka ndamutse na sawa santu ndakuramukije
ndakuramukije nawe ni sawa
kiza kunzi bagukunda n'abakunzi ba Isaac TV
abakunzi ba Isaac TV abansi n'abakunzi bose bankunda kuko bavuze ndamutse n'abakunzi n'abansi bose muraho mu mize neza je ndashima imana nize ariko namwe mushima imana
uri buri siri kufisa abansi uburi siri kufisa abansi
dafisa abansi woja dafisa abansi woja
woja he aho uja wose ufisa abansi
udafisa abansi ni hotel imbere
ah okay
Je kuriye bise sinzi ngere nzagwira tumitse. Ati te gende kure micro ndabo ni havifata umuntu ari hagati. Muyibona gute?
Oya, je ko tagaro, egajira gero dimwo. Ndabo tere nkuru bakunze baize active mu mbabarire vraiment. Abakobwa ari mu kiganiro cyarambira turabona nka fete tebwira turabona na kiganiro twa kuri dahari rero cyanda bumvira murazi ko tutanga iby'abatware. Nabumviye rero nabitavye.
Okay, kunzi baize active sinzi ngere nk'abantu ubona statut za bosi hano ngira mwarazibonye. Nicyo kintu ushaka nje ko tuganira ko cyane gose muretse ubwira tumuronke kwanza byatugoye santa gira icuvuze nawe
okay yavuze nk'abantu barabastatiziwe barabibonye barabibonye ariko hariyo n'abandi batazibona that's why twavuze ati foko dukora akantu kandi tugagusaba ubu nahari urazi ko twabikubwiye kuva kare ariko turagusabye ubu hari kuko dako tugora sitwe twabyanditse
none ndira jari kugora si wabyanditse none umpamagarira kugira
uduhumuco
none mumumisha makuru n'umuntu umucaka w'umusesanguzi arasesangura ibintu akabona ibintu
ya aho nyibugize judgment nayo nimbi bisaba kuronka umu personnage nyene we yibunyene nyene ntuze nkubu sinoza kuvuga ngo nkubu dufate bose ibyo ndakwifurije cyane nkubu umuntu bamugonze cyane yabaye ikindi kintu sinoza kubaza ububabare ariko arababara ubundi yamubonye bisaba ujye nyene wari wabuvuga
none burya mu magazine ngaho kuri start bazi ibintu byandikwa ku mastati y'abantu okay tumuce mvuga ibyo uno munsi
okay oya ibyo uno munsi n'umunsi na stati nimwegeze ashyira ko ni link ngira nzaga irashyire ko Ati tutashaka kumenya muri Isaac TV hari umukozi aherutse kuvamo umwe ababizi barabizi batabizi nabo tamamye umukozi aherutse kuva muri Isaac TV cyambere wavyakiriye gute en plus yagera avuga n'amajambo menshi kuri ibintu nyene byo kugucafuza sinzi wavyakiriye gute
ariko ivyo rumenga ntihari bwagere ko ngira icyo mvuze kuko ndi ndabwira
ati toravuze
ahonyi ahuvuze sinzi ko reka twivugire stati gusa izo nazo ntuza kuvuga ngo ntiyari bwagere tuvuga waravuze ati uri mu gacerere kenshi ndazi abamenyesha makuru n'abakunzi bawe barakeneye kumenya byinshi kandi benshi baragusaba unavuge ariko uri bizi
muzi stati urazifise zisome Eka je none nimba mko
murambise. Wazi bagi.
Delicia zari happy we mana we.
Akim. Nabonye. Wa ura ura ibona neza.
Mana we.
Okay, ivuga gutyo. Amazi misi numvuga.
Shira mikro ku muntu. Eka rero rwa rakumba mikro ayikubisa ubu. Ça fait longtemps que je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps.
Je suis en train de me faire numva ibijambo bibi binyerekeye twa twa twabuze mu mvugo mbabarira mate numukozi aherutse kuva muri Isaac TV wanashima ama TV online akaguma nyiruka ko inyuma ambaza ibyo bintu donc ishavu najyo yaniga ku fans ba Isaac TV bansaba ko nugira ico mvuze kuri ibyo bintu ntange umuco wabyo kuko kuba ninumiye ngo birerekana ko ibyo ariko aravuga
abantu babona ntavuga bibaza yuko muzagenda ravuga aribyo nko kubatazi zagenda ravuga nibiki
mbo ku kwanza kabisa ndakoza gira ico mvuze gato je nta byinshi ndagira ico mvuze kuri ivyo bintu ariko nibaza yuko sawa nibaza yuko nkuko nabivuze ku mastati abantu basoma mastati barabibona ntiharagiraho ngira ico mvuze ku mukozi ariko kuva muri Isaac TV nta nakimwe nta numwanya ndabironkira kuko murabibona mwenyene abantu basigaye babona kuri YouTube tsikaye dushira ibiganiro biki ku munsi nta mwanya uhari ukwiye umva gumukungumukungumukungumuku just hari ibikogwa byinshi bifatiriye kandi ndizera neza yuko izo bari ari inyungu nihagira ko babibona ziba ari inyungu ya igihugu ziba ari inyungu yanjye ziba ari inyungu ya Delicia Santa cyane cyane aba ba queen mubona ngaha bazaba batesa sana so ibi byose rero ni ibintu biko birabikubira biramfata umwanya cyane kugira ntigura karere neza k'2002 bizoduteza imbere ko na cyane cyane murabizi yuko twese muri rusangi twifuza gutera imbere basi ibyo rero by'uwo muntu agenda aravuga amajambo sinzi zake sinzi riri patati patata abantu barabibona of course kandi ntacyo bamwe birababaza kandi maze kuronka akamuka abantu benshi bambwiye ati Isaac vraiment nazi santa ndakubwira je ndabizi yuko hari abantu kandi vraiment je suis désolé ndabivuge hari abantu bakunda Isaac TV rero badukunda rero bankunda cyane ku rugero yaho babonye umuntu ariko aramvuga nabi cyangwa babonye umuntu ariko aragerageza kuncafuza baba barabashavura ku rugero no gira icyo mvuze urumva ku rugero udasa ariko rero kuri iyo mvo nacyefata umwanya ndabiha amaso ndabihezagiza ingohe kuko nkibibona nakangutse nanjye mu bandi kabisa nkibibona kuko urabona ko ari ibintu byabaye biturumuka amajambo batangumuna kuko sinzi yuko abantu b'abahungu bishika tukavuga cyane nk'abantu b'abakobwa ariko narinzi yuko abakobwa aribo bantu usanga kenshi bari mu ma confusion like ariko mugabira n'uruvange abakobwa mwarabihebye abakobwa ngo barabihebye abakobwa ni bo tusigaye twivuga cyane ariko nacyo bitwaye peu importe so icyo navuga cyangwa icyo nosigura nuko ntiharagera kubwira icyo mvuze kandi vraiment je suis désolé murabibona namwe je ndi busy Santa Delicia mwamubisa umwanya munini murabizi ariko vraiment je umwanya wanjye uri kiyiko kandi uraharuritse cyane
akabazo nyimba bikunda kugira abumve iyo bija ibyo bikogwa bya Isaac TV urimo
iyo mikoko ikira aba nirabishuku neza
oya ndika turiko tuvuga
ikibazo uri kuravuga wowe tushaka twumve wewe
je baranyumva kumva amajwi ukwereke
cyane 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 cyane
ikibazo mfise eske ibyo bikogwa uvuze ni ibikogwa biri nawe nyene uvuze ati birantwara umwanya cyane bizoteza imbere twebwe Isaac TV igihugu n'abandi bose nimba atari banga gato cyane kugira bamenye iyo bija nta kantu gato wababwira kugira bamenye iyo
akantu gato navuga kuri ubu bizi kuri ubu bikorwa ndimo no ni surprise Reka tubibike kurazi ko atari byiza kuvuga ibintu reka tubibike tubifatire umwanya tubisengere mbo abantu rero bihangane batwihanganire imana nidufasha bizogenda neza bazobibona
ikindi kibazo fise bijanye n'amajambo agenda aravuga kuko ntawamwirukanye yarijanye wewe ni bon kuko twese turibaza turabantu nike kintu wibaza ko woba warakoze cyane that kugira ngo umve agucafuze gushika hiyo hose
okay gushaka no mwanya in short n'ukuri sindamenya jewe ico bari ko baranziza sindamenya ico nagize umuntu ariko arancafuza n'ubu nabuze ikintu ariko aranziza ariko nkuko nguma ndabivuga ati sindamenya ico ariko aranziza ariko hariho byinshi biri behind nzogira ico ndabishikirije ntihagera note bien nzogira ico nshikirije byinshi ntihagera kuko hari jambo yigeze kumbwira ndavyibuka twitwarayaga bivuze ngo ni wavuga nzovuga numva ashaka twishuranye ntawe uri nta mwanya je mfise wo kwishurana n'abantu nta mwanya mfise urabona Santa yarakangutse sinzi ko ndeshe bumvise ariko aravuga sinzi Delice yarakangutse ati habaye iki ntazi nuzenya Juma Juxi nawe uko nyene abandi bose uko nyene so in short ivyabaye canke se ibintu yagiye aravuga cyangwa ibintu ariko aravuga ni ibintu novuga yuko biri yari affaire y'abakozi bose in short en general muri les actifs kuko hari ikintu yagiye aravuga cya contrat bo ivyo sinzi bisigura neza ntihagera ariko ikintu cya contrat je nibaza yuko cyari kiri abakozi bose ba les actifs rero kuba yagiye wenyine Santa, Delicia, Juma, Kima, Kababa, Kimura is active, just in the Vitahu. Omega Mariko again, I'm yes. Since in the Omega Ningus Mariko again, Dariko Kuwa, Miragi, Omega Sinzi, that is just in Zibzaba, I don't gas, Zimi Konehabai, no man Vogat Sindagishun da Vuzenga, Sindagishun da Vuzeko, sorry. They go.
Okay. Bon, it was a chambe, Itanu, Machaman,
Chengenda.
Oh, Delicia, I love say, if that's Shakaku Kuanza. It was a Chanu, man, iyo ubonye umuntu igihe muri kumwe nta kintu na kimwe ariko aravuga kumbure ku byiza byose mucananywe cyangwa ibibi ariko inyuma mutakiri kumwe akaba ariho abari karavuga amajambo uce wifata bon uzakira gute uce ubona gute abantu imaje kuko sinibaza ko iyo scene yari imaze kukuba ko wari umaze kugira abantu muri kumwe ntihagire na kimwe ni impore na macensi ariko bamaze kugenda cyangwa mutakiri kumwe mudagifite ibyo muhurira ko akaba ariho bavuga nabi
Ndukuri ntibigyoshe antuka ko biri kose ntibigyoshe ariko hari abantu bavuga bati hari abantu bagiye barantire negative zake kuri ni wihangana birashika komsa rero je nibaza yuko Santa je ndi stress ukuntu ndi stressé niyo mbona n'ukigana ndiko ndakurumenga sinuje ndi stress ariko ibi byose kuba ari ubwa mbere ari scene ya mbere mbaye ko ngo umuntu tuba turi kumwe nkuko akanyereka ko turi ankunda cyane ariko agiye inyuma behind akampunda kancafuza so ibi ni ibintu bishobora gushikira uwari we wese n'uyo wanashima byo mushikira kandi iyo wumvise umuntu akora kuvuga nabi ariko aravuga mugenzawe nabi imbere yawe bisigurana nabagiye hariya bashobora kukuvuga nabi imbere y'abandi so nico je bivuga ko niyo mpamvu ubona mwenga je byo ndiko ndavuga byose mwenga nta bintu byinshi ndiko ndasigura niyo mpamvu subiramo ati ntiharagira vraiment kugiraho kugira icyo mvuze kuri ibi bintu kuko ndazi yuko abantu benshi barakeneye kumenya idonido irahari kandi idonido irahari ariko nta mwanya ndabironkera n'ukuri je suis désolé kandi n'ibi ndabikoze kubera Delicia na Santa bafashe ati n'ukuri vraiment no abintu bigeze baratrembeza na message ibiki so izaki fo ugira icyo uvuze n'ukuri basi ucishye akantu na gato ko guhumuriza abafana batahure yuko Isaac TV kiri Isaac TV iri hano nyene bon Isaac TV niya indi nyene iracakura kwa kundi nyene kiretse yuko haro speed gato twagabanyije bivanye n'ibikorwa turimo ariko by the way murabizi Isaac TV ni Isaac TV rafise ya ma strategie yingi kora comme ça Dari nawe studio
oya Jeff si bazo bibiri byo nyene kandi ntibitewe ama comment yari abaye menshi ntwe shobora kuvuga ati Isaac ufite rero abantu bibaza kwereka ukuntu uri mu gacerere bibaze ko ikubya agenda aravuga ari byo bagiye bavuga ati Isaac nitwe tuzi ikintu yavuye muri Bujahit just in show gituma avuye muri Bujahit atukuntu yari abaye ho muri Bujahit nitwe tuzi ko nawe ariko yafata ngo bakoze biwe nica kintu wabwira jo nko kubahumuriza basi
Oba nico ja presenter ariko jina bamenyera journaliste numva n'abantu babashaka nyiba gukure mutuntu tuzujambo kandi gitangaje abazi byazi ariko ntacyo reka je ngire cyo mvuze kuri iki gato guhumuriza abafana ba Isaac TV so sintwa nkuri twere twiteze yuko Isaac amizuko n'ingorane yagiye aracamwa aho yagiye arakorera nawe ariko abigirira abandi no kuri nukuri nukuri reka nsubiremo nukuri nta muntu wa mbere nta muntu wa mbere ndagisubiye ikintu ndakivuze neza kubanzi cyane kubakurikirana histoire yanjye kuri social media baranzi nta muntu wa mbere ashigikira abantu abagenzi biwe nkanje nta muntu wa mbere ahari je ndibaza bose sinza abandi barahari ariko ndibaza ko je shobora ko ndi mu bambere bakunda bakozi babo cyane kuruta uko nikunda jewe so kuvuga ati nibari bazi ko je nokorera ivyo bankoreye hari yakono bikorera abandi n'ukuri jewe icanguye muri Bujahit reka ndakivuze kana no muzika kandi namanda kivuga sinza abantu babizi barabizi icanguye muri Bujahit navuye muri Bujahit kubera yuko nakorera ariko ndi bacyarambira cyanduguru nari mfise channel yanjye ya YouTube deja ndi muri Bujahit cyandababwira ati jewe ngira nteze imbere channel yanjye ariko ndiko ndakorera muri Bujahit bisigura ndakora iganiro muri Bujahit kawaida kujya nyene ariko Isaac TV ndiko ndashira kwa ama voix off like ibiganiro tu byo kuvuga ntaboneka maso kuri Bujahit ndiko ndaboneka abankuri bankoresha hari bacyarambira ati no Isaac vuma turabitahura ariko tubebwe nitwo kwemerera yuko ujua cheno zibiri nitwo kwemerera yuko uri kutukinira Isaac TV hariya ama wewe ucubandanya ngaha muri Bujahit so ikintu cyo kintu twapfura in short kandi sinavuze nabi sinatukanye sinagize ikintu kintu cyari clear ikibazo kigarutse rero ku mukozi ariko kuva muri Isaac TV yaraje arambira ati ngira nkore cheno yanje uraje urera haragize ko ngira nkore cheno yanje ndakuze urengira nkore vyi wanje nuko ndasabye supporting Isaac aramwankira iki ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ko yagira agenda aravuga ati ama contrat like uje na contrat no signa fise ngo mfiti Dennis nibiki ikibazo kiri nga kiri simple kabisa mbega yaraje aravuga ati jewe vraiment kugira nsinye iyo contrat dawe nawe bayi imyaka 10 nawe bayi imyaka ngahe ko contrat bara diskita c'est simple anwos namuna kufata contrat yiko sinja ngo ati signa contrat urai diskita ukavuga uti jewe comme ça comme nkubya byabaye kuri mwese umuntu wese ara diskita contrat bavuga ati nukuri je ndabona kikita mumuri je ikintu kimumuri je ikintu uko kigosoruko je kugira sinye contrat mafaranga basi ariko aravuga ngo ndamuheraniye ati je mpimba yo mahera yiwanje hama sinye contrat question numéro 2 est-ce que yara ara propose cyo kinati jewe fata like kugira sinye contrat mpaka ibi bihabe est-ce que yarabikoze bi abamwegere babimumbarize ati biyo mwesa Isaac yarabi warabimugirie waraje kumubwira ati je ndakeneye kugira sinye contrat ungirira ibi arakwankira
ivyo se tumenye ni wa cyangwa kuvuga intuze
idonido
okay ikibazo cyanyuma gisane ndakeneye kumenya kuko uvuga ngo uri busy cyangwa ntiharagira gutanga umuco kuri ivyo bintu ariko ariko se ntobora 30 minutes yo gutanga emission vraiment basi je ndashaka unyemerere ko umwisi washatse gutanga umuco zoheri wanje uri fisi je fisi ibazo byinshi bishikangira sinzi byinshi cyane byo kubaza ubyemere ngaho uzohera ngaho kuri twebwe Kwa musu zobaho cyangwa n'ubijuse kubikwepa bizoherera hiyo nyine.
Oya. Sha, je rega ndagutera inkuru. Urabona nk'ubu? No. Ingene je meze? Je ndi d'accord gukora ikintu abandi bakoresha cyangwa se abandi ba boss batigira bakorera abandi bakoze. Nibyo ndi je ngumasubiramo. Par exemple. Urabona je nkiva muri Bujahit hariya. Kuko nibyo twaza turavuga. Nkiva muri Bujahit. Hari je mbona ki nimwe umuntu arongoye Bujahit yavuze? Na narimwe. Landra kiva muri waka. Hari jambo narimwe umvise urongoye wa Kalite avute nta narimwe kubera bari bakoze ibintu ariko baravuga bishobora kubara ivyo bishobora ariko jewe navyemeye ko nzotanga nzovuga bimuduza aduge bimumanura manuke bimugira ibiki ibizo byose tant pis imana ihezagire imana ikore ivyishaka kuko imana ni judginga twese so in short jewe je suis d'accord kuzobisigura kandi n'umuco mukuru mukindi ko ndawutanga ariko uko biri kose nzofata timing nziza wari wabaje kibazo ati ngo nitubara ko bura 30 minutes ngo yokore iganiro je ndafise kuri list ndafise ibiganiro bishika kuri bitandatu indwi atari 10 ntegeza gukorana n'abantu ariko gahunda zose zarapfuye kuma nkora ibiganiro bipfa mbanga amagahunda apfa kubera iki ibintu byinshi umva je nchomuse mu gatondo none deli nari nga mumvugire
yeah
je cyomeze mu gatondo ninjira saa 5 ijoro cyomeze mu gatondo ninjira saa 5 ijoro mu gatondo saa 5 ijoro kubera iki ndi bize cyane nibyo ndiko ndakora yego ariko vraiment aba fans ba Isaac TV muhumure muhumure turacyari ba nyine team ni yandi nyine murabona turakwiye turacyakora kandi ndagira ndagivuge nga umukozi wa Isaac TV wari we wese kuko Isaac TV sagashow yemwe mu bitahure sagashow ngo like umuntu ategeza gukora no mwese arafite droit yo gukora ibyo ashatse ariko umukozi wa Isaac TV wari wese abadelice bari santa bari inde avuga ati jewe ngira nje gukora vyiwanje kuko na contrat urashimara bisigura neza umuntu wese ashaka kujya gukora ibyiwiwe aremerewe na Isaac TV umushigikira twarashigikiye ba Mutama Gerard official ba CC twarashigikiye abantu bose barabazi cene zo zirakurikirana kubera Isaac TV twarashigikiye abantu batandukanye bagiye barakora bitandukanye twagiye turashikirana twese nk'ugwaruka none twashigikiye ACTV twashikiye ba Minushe twashikiye bande twese mushaka tugira dushigikirana hari abanshigikiye balandre promoter twashigikirana ba gasore bose in short none aba bose twarashigikiranye turaniko gushigikira abadukore abo twakoresheje abo twakoranye ntigikunda so kumuntu aci ubwenga cabibona cyavuga cyangwa tuka hariho quelque chose kitageze kitameze neza Je suis d'accord, Santa TV Koyobaho, Isaac TV partage. Dacheme, imbere y'abantu babibona. Delicia, anybody Delicia Steve, anybody akandi kazina okwita Aaron no sinzi, anybody DTV kugira kaka de nyene ngo de cenda muhana ide ndagoye zina. So peu importe ko biri kose, anybody DTV, anybody STV like Santa TV, uko biri kose jewe je suis d'accord kuba shigikira bakore 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 baduge ba fresh kamera is active se kamera zinga zibiri ushaka kamera uzozutora ukora ka imiso kiba ushire kure kuri Santa TV ariko gusa kuri Isaac TV ntukubure tugume tukubona kimya kimya ndaza abafana ba Isaac TV bazagenda kugushigikira hari abazaba gushigire nino byose bigende neza
Okay, wakunze kunze wa Isaac TV kwa jina tangureka ndagize kiganiro cha mbere ka boss cyane ndamushimire wakoze cyane
murakoze cyane namwe murakoze cyane naba mwamfati mwamfashe nahisemo kugara connection gira abantu bagomba telefona njye kugira telefona nabantu gira njye gutora duko turakorana komsa
Santa nande ndagushimiye
nanje reka ndagushimiye no ngashimira wakunze wa Isaac TV
Mbe deli ndaje wa gyohewe nibibazo nishye
yego nagyohewe na utaduhaye muco nyene ukwiyeje nk'uwo nshaka je ndaragira nshaka okay rwose kuri nende bakunda cyane like share comments rwose tubishaka cyane ama subscribe yanyu turayashaka please aske mwese kandi bakunda cyane
Isaac TV oh.